1 4
1 2 3 4
2
1 2
3
1 2 3 3 1 2 3 1 1
6 1 2 3 4 5 6 and more 6 1 2 3 4 5 6
is next
Three.
1 2 3 2,
two.
1 2
3
1 2 3
6
1 2 3 4 5 6 3 1 2 3
4
1 2 3 4 4 1 2 3 4
more and more
tali hook tali 1 6 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 3
1 2 3
5 1 2 3
5
6 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 2 1 2
6
2 1 2
5
6 1 2 3 4 5 6 6
4 1 2 3 4